taa whakapapa. He tohi he o tāhingoa. I te pepa, ke tū o he ngata. Mea ui mole ana i peia. Hau tuku muli mai kia kita. Tuku ai, sia kuli pa feia. Palula mole ngā loku ofa. He e kua kita lau lau no. Kito usino, kute o te kena. Mole ngā loku ofa. He e kua kita lau lau no. Kito usino, kupe o te kena.
Kina i whakapapa.